Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana.